Gushika aho dushingira radio berakanyemeza yuko bazushinga na televiziyo katangura kamutwenga mugabo mu nyuma uko bucuko bwira ngira n'umuntu amuhaye amafaranga y'amazi yo kunywa
Ishaka ntayanywa
bona cha kubona nkabona zanye akantu kambira mama jena bakantu nazanye akakanuna ko gushira gushingira radio aha sawa Eja kazana kandi mama kakanura gushingira radio sawa buhoro mbona aragenda arunga utuntu utwonzi n'utwo ntazi ngiye kubona mbona arashinze ibintu mbona arashingagiye ibintu munsi umwe arampamagara atereka ingurane ariko nsubiye inyuma gato yarambwiye ati none ga mama ko wandetse ukaba wara ukaba kubona turi kumwe n'abagenzaje tugatwirwa twirukanga duha udukorera nuko ni narahabahaye ndabahaga chambrette nzi ko ari ibintu byo gufira bukeye numva ansavye ngo ndamuhe inzu ngo nini ngo gushinga miradiyo nta mutwe nkabwa n'ivyo niko ravuga ko mbere n'umugani ariko kugurisha kabari bafise naremeye iyo nzu ndayiba ndabashira hejuru muri etage Mejeje kuyibaha niho bagenda baratoragura n'utwo nababwiye kamwe umunsi umwe bampamagaye narije muri iyo nzu ndaraba nasanga ibintu by'ibitangaza bariko barakora nsanga barateranije utuntu tutandukanye ndashimira Imana ndavuga nti bwa bundi ndoto zanyu Imana yarazishigikiye yarazishize igirize ishira habona n'ukuri Imana ibahezagira ari muri iyo ntumbero uno munsi tutanguye kwiyemera twishimagiza tuvuga tuti imigabo n'imigambi ya Fondation Mariam bitebe bitebuke yose izoja ku mugaragaro y'abana bacu kuko turafise abana ubu bamwe bariko baragwanira kuba abaganga turafise abana murumva bamenyesha makuru wowe turabafise turafise abana ubu bariko bariga ibintu byo ku Prombeli bariko barakora ibintu byo gukora amatara n'amazi turafise abana n'ukuri turafise abana bafise ubugenegene butandukanye abana bafise indoto zitandukanye nkabasaba Imana yuko yomfasha kugira ngo nshobore gushika kuri iyo ntumbero abana banje bose ibyo bifuza rero ejo hari uwambariye yuko ngo ashaka kuba umukuru w'igihugu ndamubwira nti kenyera wige rero no munsi yari cyubahiro Evariste Ndayishimiye azotugendera uzomubwire ko ari wowe uzomusubirira atego nzobimubwira ni ukuvuga rero mu ncamake abana iyo bafise indoto umubyeyi mwiza arashigikira mu byo dushobotse mu byo bishoboye naho ibyo byose tubikora nyakubahwa mwaserukiye umukuru w'igisagara cya Bujumbura n'ukuri mutubwire nyakubahwa umukuru w'igisagara cya Bujumbura ati Fondation Mariam irabashimiye ingene mudahengesha nyakubahwa itaba tubakomishwashwa bamba batwitaba maze mwatubwire muti nimugire umugisha mugire amahoro mubandanye mushigikira igihugu n'urwaruka cyane cyane ko urwaruka ushigikiye urwaruka n'urwabira ushigikiye urwaruka ukarufata mu mugongo mugambi rufise n'ukuri igihugu kirongorora kuko n'imigambi mibi n'ushaka gukora ikibi wese aca kugwaruka uvise imigambi yariyo yose idashoboka yaba mibi yaba myiza aca kugwaruka ariko tukifunza yuko bondushyigikira cyane cyane ku iradiyo ariyo ya mbere ishobora kuzoba ariyo ya mbere muri komine Ntahangwa y'ugwaruka maze badushyigikira. Sinorangiza rero ndashimiye kandi abantu batwitaze ariko ntera kamo uyo wese abishoboye yaba umugira neza ava mu gihugu cyo hanze yaba leta yacu leta mbyeyi leta nkozi nk'uko mu migambi bavuga ati dushyigikira urwaruka kandi turi kumwe twese birashoboka. Icyo ni icyivugo cyane n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi nyakubahwa General Ndayishimiye Evariste yamabwira Abarundi ati turi kumwe twese birashoboka. Nkaba rero ntayakamo abo bose babishoboye abari mu gihugu n'abari hanze leta y'u Burundi n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi cyiza igihugu cyiza gifite amazi meza mwabana mwe ni ukuri reka ndabaratira igihugu cy'u Burundi si bimwe bavuga ngo ni politiki genda maze kujya mu bihugu byinshi mugabo nta gihugu cyiza nk'u Burundi ushobora kugenda ukanywa amazi ukayora amazi mu mwongo ukanywa nta na hamwe ahandi hose uragenda ubizi ushobora kunywa amazi utabuze nk'ayo ariko iwacu ni kiziba turanywa kandi ntacyo tuba. Igihugu cyacu rero tugiteze imbere tugishyigikire dusabe leta mbyeyi idufate mu mugongo n'umufaso n'umukuru w'igihugu turamuteye akamo kuko yaba yabikoze yiyumvire urwaruka rwo muri zone Kinama muri komine Ntahangwa hirya ejo nitubatere akamo bazoze n'umutambukanyi w'iyi ibyo tubivuze ko kubera ko tubafitiye urukundo n'igishika cyo kubabona tukaba turangije tubifuriza umwanya wose muza kuguma ngaha mube muri mu mahoro mu Kinama n'amahoro igihugu cyose n'amahoro komine Ntahangwa amahoro arasasagaye n'umusesekara muryohegwe mutambe nimugomba murare nta ngorane tukaba dusubiye kubashimira by'ukuri ingene mwitabye aka kamo ndabona urwaruka mwijukiye gukora ibikorwa by'iterambere nk'uko bavuga bati imiti ikorikoranye ibintu kuri je kugwaje ndabashimiye naho naserukiye leta ariko ibyo nkora ku rwego rw'igihugu na jewe gushyigikira urwaruka ndabikunda. Ni ukuvuga ko iyi migabo n'imigambi yanyu mufise ntawoza ngo abahenewe nukora iki ahubwo umwuga wanyu ndasabye yuko ababishoboye narigeze kumva ko bavuga ko bashaka gufata mu mugongo ama TV online kugira ngo nayo agere ku mategeko tugasaba ababijejwe ko bobibakorera ibyangombwa impapuro zose mushaka bakazibaha kandi turazi ko leta idukunda turazi ko leta idushyigikiye maze imigambi y'iterambere isasagare urundi bwacu butotahare urundi bwacu rugira urwaruka rwiza ruzova mu mwimbu mwiza tugira amahoro n'iterambere tugira amahoro n'umwimbu mwiza mu gihugu cyacu tugira amahoro n'umutekano mu gihugu cyacu tugira amahoro meza azira.
Murakoze cyane. Muraho meze neza mengasiho muri banyakubaba mukoraniye ngaha nanjye ndabaramukije amahoro y'Imana bane namwe ariko kandi shimire byimva mutima Imana yadufashije kuba turi ngaha uno munsi kuko Imana niyituma byose ariko kandi nshimiye cyane abasanzwe barongoye igihugu cyacu cy'u Burundi mpereye kuri nyine n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yama yerekana ibihe byose yuko ari kumwe no kugaruka aho mu mpera z'umwaka turangije yanavuze n'ijambo rikomeye cyane kugaruka aho yanemereye neza yuko kugaruka ugiye gukorana n'umukuru w'igihugu ijana ku ijana bisigura kugaruka rutazokora cyangwa urwaruka rutazokwifuza gukorana n'umukuru w'igihugu bizoba biruvuyeko iyo n'icyubahiro umubyeyi wacu aramaze kuduha ijambo aramaze kuduha aho tuvugira aramaze kwemera kutuba hafi igisigaye rero nitwebwe mu rwaruka kumwereka yuko natwe turi tayari gukorana na nyine icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi ariko kandi shimire cyane imivyimva mutima inzego zimwe mu nzego zisanzwe zimufasha mu gutwara cyangwa se mu kurongora igihugu cyacu Burundi duhere ku nyakubahwa umukuru w'igisagara cya Bujumbura aho twari twifuje yuko bari ngaho no munsi ariko turi kumwe nawe ngaha nawe utari kumwe nawe ngaha isura yarungitse icegera ciwe icegera rero ni intumwa yiwe ni nkawe nyine bari ngaha kuko ibyo abona ngaha byose turizerejera kugera yuko aza kubishikiriza na cyane cyane ko igikorwa kugira kuri gongari ikorwa cerekana ubwiza n'iterambere y'igisagara cya Bujumbura ariko kandi n'izindi ndongozi zitandukanye reka n'abandi bamaze kutubwira yuko bari kubaraza rero nkiriwe ndabarambira umunwa ni jewe ariko amajambo nayo ugwaruka n'abagenzanje ugwaruka turi kumwe muri wa mugambi nyene wo gufashanya na nyine icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi guteza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi eka no gufashanya n'ugwaruka eka no kwiremera ubuzi umunwa ni jewe nkuko nabivutse ariko ururimi ni gugwaruka rwose turi kumwe nawe ngaha muri iki gikorwa na cyane cyane kwa mubizi yuko ibikorwa nk'ibi kenshi ntibikunda urumwe na cyane cyane ko tuzi no mu migenzo y'ikirundi ko gufashanya byamye biri mu byo uburundi n'abarundi twiyemeje byamye ari byo biranga abarundi muri rusange bisigura rero shimire cyane bime byimva mutsima ugwaruka gose gweme gufashanya nanje mpereye kwitwa Kennedy atari ngaha hafi ekara Samuel atari ngaha hafi ariko ndabona ari abaserukiye hajya baradufashije cyane ariko kandi shimira umwe mu gwaruka gwagira radufasha kuri ibi na biriya mu kuronka ivyuma kubidwa ni vyuma eka n'ibindi bitandukanye kuko murazi yuko mu Burundi hagera ahantu ugasanga kudedwana ibi na biriya bifata procedure zitari ntoya rero iyo utabizi biragora reka shimire cyane James yaradufashije cyane cuma gikomeye cyane tuza kubera kuno munsi yaradufashije cyane kukidedwana no kudusabira ko byose bigenda neza Imana imuhezagire eka bose bari hajya baragira dufasha hari uno twagiranye isanganya mu Buganda ari hajya bwana shukuru mwese muhezagirwe nariko ndashimira yo gwaruka muri rusange ariko kandi ndashimira umubyeyi mubona hano imbere yanyu yaratwigishije bikwiye yaratureze n'indero ikwiye n'indero buntu yongera arabona ko dufise impano zitandukanye hamwe n'indoto zitandukanye gucyo araheza aradukurikirana bikwiye ndibuka yabivuze yabitishije ko ati narafata udutiritiri nafata ibitiritiri ndiko ndamubwira ijambo ginda kumubaza utubazo acarambonamo impano yuko umunsi umwe bizoshika nkaba umwe mu gwaruka ruzofasha igihugu mu kumenyesha makuru mu kwerekana ubwiza bw'igihugu no gufashanya mu kwerekana ibikorwa byiza by'igihugu cyacu cy'u Burundi icyo gihe yarandaba akitwengera akirenganira maze gukura rero naramushikirije cyumviro ko nifuza gushiraho cyangwa kugurura television en ligne nkuko yari yabishikirije jewe n'abagenzanje twifuza ko aba kuba abamenyesha makuru tubwira abagenzanje twifuza ko tubamenyesha makuru yaciye adushigikira bikwiye eka yaraduhaye
naho dukorera kuko benshi ndahinzwa murahazi naho dukorera yaraduhaye ariko yaciye dushigikira no kubikoresho ibinabiria eka yaraduhaye naho eka yogera dufasha kuva kudukoresha duto duto two kumenyesha makuru iyo televizio warashima benshi turayizi ni Isaac TV aho twatanguye tukiri bato cyane natanguye ndumwe warashima ariko no munsi murako ari kimini cyane no guharuka gwinshi cyane turi ngaha twagiye turafashanya kugira dutezanye imbere rero turamaze gukora ibitari bike bihesha icyubahiro igihugu cyacu mu gufasha abarundi no Burundi batari mu gihugu eka cyane n'abarundi batari mu gihugu mu kubereka ubwiza bw'igihugu Isaac TV yaragize uruhara mu gufasha abene igihugu batari bato kuza kugendera Burundi na cyane cyane nka diaspora haro benshi bamaze iminsi baza ngaha mu Burundi murabizi mwako heze aba diaspora bari nje ari benshi ngaha mu Burundi Isaac TV yarabigize mu ruhara kuko na benshi baradushingira intahe bashitse ngaha bavuga bati Isaac ngo dutware ahantu watwereka ngo twari kuri cyaki yagaciza watwereka nimba twagize n'umutima wo kumva ko twoza mu Burundi nuko ugende utwereka yuko mu Burundi hatekanye hameze neza ugadutwara muri ku bibanza bitandukanye vyiratiro benshi bagishika ngaha rero barabidusaba ko tubatembereza kandi twarabikoze ariko tutibagiye ko twagiye turafasha abene igihugu bato bato kubasanga mu mazu yabo umwaka uheze twarabikoze cyane benshi muri vyabona eka biracyari no kuri Isaac TV kuri channel yacu ya YouTube ariko kandi kuri uno munsi rero nagira ndababwire ko indoto zacu zitagarukira ngaho gusa turafise n'umugambi wo gutanguza iradio ubu tuvugana tukaba twaramaze gutangura gusaba impusha ku ruhande rwacu imyiteguro ikabigeze kure cyane aho tuza kurongera n'akaryo ko kubereka bimwe bimwe mu byo tumaze gushika ko kuri iyo myiteguro cyangwa se kuri icyo cyifuzo cy'iwacu cyo gushika kugurura iradio. Iradio ni ikintu gikomeye cyane twese turabizi gifata uburyo bunini cyane gifata procedure ndende cyane zisaba yuko udafise umutima urinda udafise umutima wo kwihangana wosanga wakoze n'ibitakogwa. Ku ruhande rwacu rero nk'uko twari twabivuze imyiteguro tuyigeje kure cyane eka turizera neza yuko n'abaturongoye mu nzego za leta n'icyo kigo dufite n'amahigwe mukuru w'igisagara cya Bujumbura ari ngaha cyane se inzego z'igisagara cya Bujumbura ziri ngaha tukaba tunabamenyesha yuko ino radio igira yugurugwe cyane se twifuza kuzokugurura mu minsi iri imbere izo za gufasha mu iterambere y'igisagara cya Bujumbura eka no kwerekana ibyiza z'igisagara cya Bujumbura na cyane cyane mu kinama iwacu ariko si ibyo gusa niyo mpamvu icivugo c'iwacu cuno munsi muravye ku mipira yose twambaye mu inyuma yayo yanditswe ko yuko iterambere ry'ugwaruka rwa komine na hangwa zone kinama bisigura twi nk'ugwaruka rero turifuza iterambere y'igisagara cya Bujumbura cyane cyane ko benshi muri mwe twebwe turi mvukira eka tukaba turi kumwe n'abatari ibimvukira twatwizeye ko inzego zibijejwe zizotwemerera atakibuza ikatangorana nimwe ihabaye atanamananiza na make ahabaye ku ruhande rwacu tukaba twiyemeza ko mu byo tuzokora byose tuzokubahiriza imico nakaranga by'igihugu cyacu cy'u Burundi twifuza gufasha urundi gwaruka mu gushira mu ngiro indoto zabo kuko turazi yuko hari ugwaruka gwinshi rufise indoto zo kumenyesha makuru rufise indoto zitandukanye cyane cyane muri Fondation Mariam benshi abatandukanye barafise indoto zitandukanye ntimuzotangare wanashima uno munsi tubahamagaye kugira tubere ku mugambi w'iwacu wo kugurira radio ariko ntimuzotangare ejo tubasubiye kandi kubatumako tubereke umugambi wo kugurira ibitaro ntimuzotangare tubatumye ko tubereke ateriye nshasha twuguruye n'ibindi bitandukanye kuko muri Fondation Mariam ugwaruka rwayo rwabo cyangwa se ugwaruka tugize muri Fondation Mariam benshi benshi bafite indoto zitandukanye. Fondation Mariam iragerageza kugira umwe wese ashike ku ndoto ziwe na cyane cyane ko yoyo ari n'umuvyeyi wacu. Hamwe no gushira mu ngiro umugambi wa leta wo kwironderera akazi na cyane cyane kuko iyi ni imwe mu ntumbero ikomeye cyane, ni nacyo kintu cya mbere dushira imbere kuruta ibindi byose. Sinorangiza rino jambo ndasabye, turasabye nk'ugwaruka, turasabye tudategetse ko mwodushigikira, turasabye ko mwodushigikira duhereye kwa nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Turemeye neza yuko, turizera neza yuko aya mamikoro ari ngaha, ibinyamakuru muri ngaha murubahitse cyane, amajwi yanyu ashika kure cyane, turazi neza yuko akamu kacu kagiye gushikirira nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Kuko ngaha hari amaradiyo, hari amateleviziyo, hari n'amatv en ligne, reka n'abandi batandukanye. Ndasaba leta nabo bakorana bose ko botera intege kino cyiyumviro cy'iwacu. Turasabye cyane ko bogitera intege bagishigikire ku rugero rwo hejuru. Ndasabye umukuru w'igihugu Sebarundi asanzwe ari umugenzi w'ugwaruka cyane ko nawe yodutera intege uruhande yo guha akazi bamwe mu gwaruka. Turetse yuko tuzoha akazi urundi gwaruka, iradiyo yacu izofasha cyane mu ndero y'ugwaruka Burundi bw'ejo. Reka ndabashimire cyane mwese muri ngaha, reka nshimira abamenyesha makuru muri ngaha. Ndazi benshi bafise amatsiko cyangwa se barafise amatsiko yo gushaka kubona ibyo twabateguriye. Ngigwe ko sinzi ko ndabyemerewe, ngigwe ko tubereka kumbure ikintu gifuswe ngaha, kuko benshi baguma babibaza ati birya bintu bafuse hajya n'ibiki. Ndaje amatsiko ni menshi ati birya n'ibiki, n'ibiki bafundure turare. Amesha makuru bagisubakirwa gizwe ego.